kere umeri.
Nipeke mnoma.
Ukitaka kumwambia nyambura I love you but huyo mwambiaje?
Nikweke te mno nyambura.
Nogo.
I love you.